RIP to a full elegant drama boy. Oreko hit, Kabudu, Mahuta, Dipilu, drama boy, Wama last, Wali
RIP, RIP.
Obalata, Kulu Yami, Wasitwan.
Sana Mafia. Herkutze Kosa, Mana Wabina di Hosa. Wizzy wa Frostan, when I got Telemantosa. Hatla dula rukhopo, memories never fade away. Best mutsuako list, rest is wa makesha. I guess we meet in heaven, you die way too soon. In hene tsanzer shabe joboro.
Tasitana mafia.
Rest easy bro, rest easy bro. Rest easy bro, rest easy bro.
A drama boy. Robala ka khotso.
A drama boy.
Robala ka khotso.
Boy, wa makeisha no taro bala buroko. Kero khole khale ke kalenemi. Khole ramaduanya wa makeisha le tona khole leme ka bokhale drama boy. Kere kele di ga gorota khapetse khapetse rla tshegetse ke pire o matlona mabe ka bokhale. Ma Africa melegisi tse matlhokoleng ntle ba diragatsi ba nyelela. Re tlalela ko go male fatshilo mele tse ke aka le tlhakala mmidi. Mupere na tlafatse ka gore sireletsa re a phopote gare semoselo wa mmidi go ka dira mabele re kgareleng ke feletse ke go gwa kgabo ya molelo mafoko a fosagetse matsokodiang drama boy ke re o tla robala boroko robala sentle mogaka wa barena tla robala boroko ntse fela yalo.